umuntu arashobora kubura mu kibano muhiriwe bivuye ku mvo nyinshi iyo umuntu abuze rero iminsi yose ntaba yanyurujwe no kunyuruza birashobora kubaho kuko ni icyaha gisanzwe mbere gitekanijwe n'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi urashobora kuba kuba ukuri cyangwa ugasanga mbere hari n'ababikina ku nyungu izi cyangwa zitandukanye akararo n'uyu muntu beje kubereka yitwa Nitunga Jean Marie Vianney uyu rero Nitunga Yohani Maria Vianney kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka yarizimije yari inyoruje yarabikinye arandikira ubutumwa umupfasoni wiwe amubwira yuko yanyurujwe n'abantu batazi n'aho bamujyanye ngo bamufunze igitambaro mu maso ngo atahazi hanyuma bukeye bw'itariki niho yaciye asubira arandikira umugore wiwe aramubwira yuko aramubwira mbere aramutelefona mbere amubwira yo anarira amubwira yuko ngo abo bamunyuruje ngo bamuhaye telefone ngo akubwira telefone amusabe yuko umuryango wokwegeranya amafaranga ashika ku 5,000 by'amadolari ngo aya mafaranga adatanzwe ngo uyu muntu ngo baca bamwica uwo mupfasoni rero wiwe yabikoze neza bimwe twama turakira abantu yaciye yitura inzego zijejwe gutohoza izo nzego zigiye gutohoza zaciye zikoresha ubuhinga bwo gutohoza ziratinda zisanga ziratora uyu mugabo yari yigize ko yanyurujwe zimusanga mw'i hoteli yitwa bon séjour iri ku ibarabara ryitiriwe umugambo w'iprona hanyuma rero amaze gufatwa ntiyanabihakanye yarabyemeje ko ari uko nyine byari byagenze hanyuma rero ikindi twamenyesha ni uko uyu atari nawe wa mbere abigize nk'uko hari n'abandi bahora bigirisha bashaka ariko imiryango ibaha amafaranga cyangwa abandi bantu bazi ko bafite amafaranga bayabaha bahora bigirisha ngo banyurujwe bagatelefona barira bavuze induru bavuga ko bagira babice ko hari n'igihe bakunze kubeshya n'inzego za leta ngo twanyurujwe ngo na kanaka ngo nabo mw'iperereza umupolisi ngo rero ngo kandi ngo bavuze ko ngo muratanze amafaranga ya nana ngo bagira batwice agaca yikoresha ikomesha n'induru nyine akarira no kurira akarira akarorero rero tuberetse na kuyuru murabona n'umuntu w'umugabo kandi akuze yubaha kugira ibintu nk'ibyo aha rero ibi tubibabwiye kugira tubereke ko iyo abantu bavuze ngo hari abantu banyurujwe hashobora kuba ibintu byinshi cyane hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu abura hari n'igihe usanga uwo yavuze yagiye mu bindi ibyo yagiyemo ntarinde gusezera ahubwo akanabihisha abantu cyangwa akanabeshya by'ukuri agiyemo hari n'abagenda mu migwi y'ubukozi y'inkozi z'ikibi imigwi y'iterabwoba murazi ko mu bihugu tubana hari iyo migwi nk'abagiye muri ibyo abagiye muri iyo migwi y'iterabwoba iyo migwi y'ububisha butandukanye akenshi ntashobora kugenda asezeye ngo agende abwira abantu tugengeye muri ibi rero aho yahora aba mu kibano barashobora kumubura bagaca batangura hariho rero abaca batangura kuja kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi ngo emama ngo kanaka ngo yanyurujwe bakanavuga ngo yanyurujwe n'inzego izi n'izingira murakunze kubona babyandika babandi abasi b'u Burundi cyane cyane bari mu bindi bihugu byo hanze za Buraya n'ahandi bakaba aribo ba mbere bakarema ikinyoma ko kubakubwira ko kanaka yanyurujwe n'urwego rw'iperereza ahanahanahanaha n'imodoki niyi ko kandi buri umufise ahanahanaha ariko rurasaba amafaranga ahanahanaha kandi ari ibinyoma icyo rero twosaba ni ukwibutsa ko twaba twabivuze abarundi bose umutima ni uko hagize umuntu abura wiwe hagize umuntu abura mu kibano dusaba benewe cyangwa abo baba babonye ko yabuze guca bitura inzego z'igihugu zijejwe gukora amatohoza biture inzego ziri hafi yabo baba igipolisi murazi ko gushika no ku mitumba biture abajejwe intwaro biture baba andi bahurikiye mu migwi ya yamaho ijwe umutekano abo murazi kubashika no ku mitumba biture ubutungane bitura ajwe umutekano bose aho bababonye babwire bati twe twabuze umuntu hanyuma bace bakora amatohoza kuko iyo hari umuntu yabuze izo nzego ndababwiye abo babijejwe kurondera bakabimenyeshwa hakiri kare bakaronka amakuru akwiye baraheza bagafasha bene kuhura kurondera kandi abo bihora bishika benshi bakamenyesha bakabimenyesha kare abo bantu bahora baronderwa bakaboneka abataraboneka nabo abo bene bo baragariturize izo nzego ziba ziriko zirabandanya abatohoza kandi amatohoza arashobora kunyaruka canke agateba bivanye n'ukungene ibyo bintu biba bimeze.